Wamugorewe, ibyo wazen ibyo nkoze nibiki wa mugore we.